biranezeza kubasore bose ntawakunda n'umukunzi wanjye nawe muwane yesuwe
uruka ntibugipfuye
ane bakobwa b'i Yerusalemu ufite umukunzi nzahora murata imvugo yiwe iranezeza kubasore bose ntawakunda n'umukunzi wanjye nawe muwane yesuwe
uruka ntibugipfuye
Imani, Bye. mashangwe ni kwa kwe bwana yo yo yo